Zita rangu ndinonzi Viola Chapukanya. Zvimwe zvendingamuudza ndotomuudza kuti kana kuti akuita Village Earthworker. Village Earthworker munhu ane rudo. Kana vachinge vazogwadziwa napamuviri. Inivo ndinosa Village Earthworker. Ruzhinji vanototanga kuzotiudza kuti pamuviri pangu pava kugwadza.
Kundosimudzira zvemutano. Takatuma kuma kundosimudzira zvemutano. Takatuma. Kumaruwa, kundosimudzira zvemutano.